Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.
Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 16 Rusama 2023. Reka ndabaramutse abandi ndabahe mwiriwe bivanye naho muri. Ndabahaye n'ikaze ryo kudukurikirana ngo mumenye ibivugwa ku gihugu byashoboye gutororokanywa na radio Agoroka. Dondo Dyombaza umutima akaba ari we agire ngo bibashikirize afatikanije ubenga bw'ibyuma na Jesrene Manirakez. Ingingo zimwe amakuru y'uyu munsi ashimikiye ko akabarizi zikurikira. Ugwaruka cyane cyane ururi muri kaminuza uhamagarirwa kwiyumvira imigambi gukora inyuma yo guheza amashure rutihutiye gusaba akazi leta, ahubwo rukaba ariko ruzotanga akazi ku bandi. Bamwe muri urwo gwaruka bakaba babona ko imigambi yabo naho yotegurwa neza ubutari mu mbonera kure ku mugambi wiwe nufatwa mu mugongo. Naho biruko nirucika intege ugo gwaruka ngo gwizeye ko hazoteba hakaboneka intwaro irufata mu mugongo idatoranije. Ikiziga cy'umuntu w'umutama caraye gitowe mu gisagara cya Kirundo. Abakoze iryo bara akaba ari abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD. Abanyakirundo bamwe basaba ko bakoze ako kabi bohanwa n'amategeko, naho abandi babona ko imbonerakure zamazakoze amarorerwa muri iyo ntara ariko akabura ikizihana ngo yamara hazoteba haboneke intwaro izihana. Eka hari no munyororo wo mwibohero rikuru rya Gitega yagandagowe n'abagenzi we basanzwe bapfunzwe bahora rimbonera kure n'abakozi biperereza ku munsi w'Imana uheze. Navyo nyene muraza kuvyumva. Hari n'ayandi inyuma y'akanya gato nito nito.
Radio Haguruka, Haguruka Barundi tugwanira igihugu cyacu.
Nizi ndimo tuvuga tuti abarundi bahagabire kuba mu 2005 umuga Musenyeri FDD warashizeho icyo twokwita intwaro y'igikenye ikinyiza abantu ikababuza kuvuga ikabazija cyangwa ikabazimanganya ikoresheje urwego rw'ubutungane. Ivi iya umuhezi Petero Nkurunziza na Legio Mugunyoni uno munsi ari mu munyororo nivyo bakora ibakoresheje intwaro mu kuzira bo batavuga rumwe baba bari mu gambo Centre FDD canke bari mu batavuga rumwe na leta canke bari mu mashirahamwe atabiyegamiye mu vya politike. Uno munsi kubona Legio Mugunyoni umwe mu bubatsi yo ntwaro y'igikenye umwe mu bubatsi uwo mugambi wo kuzirya abantu hakoreshejwe ubutungane uno munsi nawe ari wahohoterwa n'ibyo nyine wenyine yubatse nakagoye kavuniwe abarundi kwa tamurundi n'umwe yo kwijajara ngo ntibizomushikira. Ntidukoma amashyi rero ngo tunezerwe ngo Bunyoni yafunzwe yaratwiciye abacu yaduhohoteye canke nitumukunda. Oya, tugomba ahubwo kuhagabira tukamenya yuko uno munsi ari Bunyoni wewe urumva samafite n'ibyo yagirizwa by'ukuri n'ahatarigere karahagiriza uno munsi ejo n'ubundi mbere uzosanga ari n'inzira karengana. Duhaguruke dukore ibishoboka byose kugira ngo ntihagire umurundi n'umwe yaba uwo munsi ndi FDD canke umurundi uwo ari we wese atari no mu mugambwe runaka asubira guhohoterwa n'iyi ntwaro y'igikenya ya CNDD FDD. Ni cyo kintu twebwe nk'abarundi tugomba kwitwararika ntidusubire gusamazwa n'ibifarisi itari karagira mu kuzibya afute ku rugo rwa politiki uwo bari bashyamiranye mu mugambo Senderi FDD amatati basitaniye abo bagabo ari babiri. Ntadusamaze tumenye ko intwaro y'igikenye abo bagabo bashizeho bongera barahagararira bongera barakoresha mu kuduhohotera iyo ntwaro uno munsi ishobora kumira umurundi wari we wese kanatsinda ishobora kumira bunyoni nta murundi numwe yujyamo mukondora dusi ngo ntinzomumira cyangwa muhohote
wicere kwa nikibona ikibarirwa naco ni icumva duhagarare guma bidusubire mu ntwaro y'umugambi umwe rudene rero umugani w'inshungu ya demokarasi nyakwigendera Melchior Ndadaye ati n'abagwanya demokarasi barayikeneye abo bita badede nabo nyene basa n'abaguswe nibahereza y'umutwe twese hamwe haguruke duhabuze ico twagwaniye na cane cane kuva Ndadaye agandagura
ndongeye kubaramutsa mu kiyago cyashikirijwe kuri kaminuza y'Ingozi kuri uyu wa 16 Rusama 2023 nabo muri Page Burundi bagarutse ku nkingi zidahara mu gutegura umugambi harimo kumenya umugambi n'ibikenewe kugira umugambi uteruje imbere kumenya aho uwo mugambi uzorangurirwa ikiringo umugambi uzomara nibizotuma umugambi uramba kugira umugwi canke kuja hamwe n'abandi abazokora muri uwo mugambi kwiyumvira bishasha akabirya n'izindi nkingi zotuma umugambi wemegwa n'abafasha mu gufata mu mugongo ugwaruka nkuko vyashikirijwe na Arida Niyongabo umuhinga wo mu kigo Page abanyeshure bo muri kaminuza y'Ingozi n'abo mu yandi makaminuza bahamagarirwa gutangura kwiyumvira imigambi y'iterambere kuraba no kwihweza imigambi bazorangura kugira ngo bahejeje amashure nibazokwihutire gusaba akazi leta ahubwo babe aribo bagatanga bivuye ku migambi irashe yabo bamwe muri abo banyeshuri bakaba bumva ko gutegura imigambi ibateza imbere ari vyiza ngo ariko ico bazi kuri no ntwaro ya CNDD-FDD ngo utari mbonera kure umugambi utegura wose unaho woba urimwo ibirungo bingana iki uwo mugambi ngo ntufatwa mu mugongo mwenewo ngo aca aguma abwirwa ibintu bitaza ntibize vyo kumujuragiza agatsinda agaceka intege abo banyeshure naho bimeze gutyo bahanura bagenzi babo batari muri CNDD-FDD kudacika intege ngo kuko n'abari muri CNDD-FDD bani bashikirwa bose leta nayo ya CNDD-FDD idafata kumwe bene Burundi ngo izoteba ihave abana b'u Burundi baronke leta ibitaho bose atakuvangura umutama w'imyaka iri hagati ya 60 na 65 yaraye atowe ikiziga muri quartier Rupfunda ya komine n'intara ya Kirundo ico kiziga kikaba catowe neza na neza ku irembo ry'umugwiza tunga yitwa Gwasa Salvatore epfo y'urugo kuwundi mugwiza tunga yitwa Sergio abamwishe akaba ari umuhanuzi wa mbere wa Kartiero Pfunda afatikanije nimbonera kure abanyakirundo basaba ubutungane gukora buhane abo banywanye bo mugambwe CNDD-FDD bishe uwo mutama ataco bamuhora nayo abandi banyakirundo baba mu bindi bice bamenyesha ko amabi birirwa barakoregwa n'ugwaruka rw'imbonera kure adahanwa ari menshi ngo bitebe bitebuke intwaro ya CNDD-FDD ngo izosenyuka nuko nizi ndizasenyutse izo mbonera kure zigira uburo buteze ziheze zihanigwe amabi zirikwa zirakora inkuru na Ninete Nonsi Mutoni
nkuko amakuru ava mu gisagara cya Kirunda bivuga uwo mutabanya kwigendera ngo yari yaramutse ashora umuceri n'ahaturuka tutarashobora kuhamenya ngo bamaze kumwirira ko yigiriye inama yo gusaba indaro ku mutware waho yarageze aho mu gisagara cya Rupfunda umuntu umwe wenyene ngo niwe bari bazinanye naho atarazi ahaba. Uwo naho akaba yitwa Seremani, akaba n'umuhanuzi agira kabiri wa karatiye Rupfunda. Kigiye kisazi cyane n'igice z'ijoro, umwegeme waho mu Rupfunda uwitwa Yusufu yarafashije uwo mutama amwereka ahaba urongoye karatiye Rupfunda. Akaba yamusize ariko aradodora. Uwo mutware amaze kugurura aca yagiriza uwo mutama ko ari umurozi yariko arakinda. Araheza ahamagara imbonera kure baramwaduka n'amahiri gushika acikanye, baca baje guta ikiziga ku irembo ry'umugwiza tunga wo muri iyo karitsiye gwa Salvatore. Uwo munyagihugu wo mu Kirundo arabyigana ijwi ryiyo twarihinduye ku mvo zo kumukingira.
Umutama rero ukuntu byagenze, yari yashoye umuceri niko niko mivuga yashoye umuceri, nyuma mumwirira ko niko rero kubera amafaranga yari afise gufata ingingo yo kujya kurara kwa konseyi, arabyereza kwa konseyi wo mu Rupfunda. Hanyuma umukobwa wa Yusufu, umukobwa wa Yusufu nawe ngenzina mugana n'umukobwa w'umuruga wita Yusufu, aciramutwara kwa konseyi arahamwereka asatanu n'iz'ijoro na nusu. Agiye arahamwereka uwo mukobwa yisiguye avuga ko yasize ariko aradodora kwa konseyi wo mu Rupfunda. Hanyuma uwo konseyi wo mu Rupfunda abyutse aca amwagiza ngo n'umurozi ariko arakinda. Ahamagara rero uwundi mu konseyi wa kabiri batwarana bita Seremani, kuko umutama imbere yuko bamukubita yari yabwiye konseyi tujyana mu cyumba umuntu indi nawe andi ni Seremani. Seremani nawe akaba rero agira kabiri kuri konseyi batwana n'uwo konseyi. Hanyuma bashyitse rero baca baramwaduka n'izindi mbonera kure zo mu Rupfunda baramukubita mpaka apfuye. Bamukubitiye kuri uwo konseyi niyo yagiye guhita yagiye kudodora baca baramuda nari ikiziga aca baramuterera ku ibarabara kugira ngo ngozi rwanda ya porotaye imugwiza tunga itagwasa ipfo y'inzu ye bose rigiyo.
Ibyo bikaba byabaye mu ijoro ryo kuwa Imana rishira umunsi w'ejo wa mbere, mu ntumbero yo guhuvya amatohoza urongoye karatiye Rupfunda ari mu bagandaguye uwo mutama. Yarazindutse nk'igihe cy'isaha cumi z'ubuca agera aharyamye ikiziga ahamagara abamukurira mu ntwaro abamenyesha ko hari umuntu yaraye yishwe ariko ntavuge abamwishe abaribo. Musitanteri wa komine Kirundo aherekejwe n'urongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo bakaba bageze ahari ikiziga nk'igihe cy'isaha zibiri z'agatondo baraheza barakijyana. Ku mvo z'amatohoza abatari bake bakaba bamaze gufatwa harimo uwo mukuru wa karitsiye Rupfunda.
Hanyuma rero icyo usangiye musitanteri ari kumwe na komisiyo ya komisiyo polisi niho baca baza gutora icyo kiziga. Kuko komisiyo mukuru z'amatohoza yahagurukiye amasaha kumi niho yaciye aterefona ngo hari umuntu baraye bicaye ngaha. Konseye yari mu minwe y'inyana yamara baca bamufata aca kumwe n'uwo Seremani n'uwo mukuru ba Yusufu n'abandi n'abandi baracyabasamba.
Abanyagisagara cya Kirundo basaba ko abanywanyi b'umugambwe Sendedefudede bishe uwo mutama bohanwa hisunzwe amategeko. Niyo abandi banyakirundo bamenyesha ko badasiba gukorerwa mabi n'imbonerakure ngo kandi ntizihanwa. Bakabona ko mabi zikora ashigikiwe n'ubutegetsi bwa Sendedefudede ngo ni nabwo buzituma gukorera amaroregwa abanyagihugu. Ku bwabo ngo bitebe cyangwa bitebuke ubutegetsi bubakingira ikibaba buzosenyuka ngo maze ubutegetsi bushasha buhane izo mbonera kure ku mabi zirigwa zirakora.
Urakenoye Ninete Nosi Mutoni kuri iyo nkuru. Hari umunyororo hirya y'ejo ku mugoroba w'igenekerezo rya 14 Rusama uno mwaka yicishijwe amahiri mu ibohero rikuru rya Gitega. Uwo nawe akaba yitwa Leonidas Ngendanzi, yishwe n'abandi banyororo bitwa ko bajejwe gucungera umutekano mu ibohero. Abo nabo bashikwaho n'urongoye ibohero nk'uko biri no mu yandi mabohero ari mu Burundi. Bakaba babato ora mu banyororo bahoze mu mbonera kure hamwe no mu bakozi biperereza. Bakaba barangwa n'amabi ateye ubwoba bakorera abandi banyororo. Leonidas Ngendanzi yagirijwe ko yihagaritse mu kibanza kitabereye. Abo bajejwe umutekano mu ibohero rya Gitega aribo basekirite baba baramufashe baraheza bamujana mu kibanza bita mu ikosore rero barakubita amahiri bamutera amazi basiga ari ndembe aho yahavuye asandaba kuri uwo mugoroba nyene abamaze kumenyekana ko bari mu bakoze iryo bara akaba ari uwo bita Dokor azwi ku izina rya Kinani uwitwa Bimenyimana uwitwa Jafeti atwara urupango rukuru hamwe n'uwitwa Jonas naho abo bakoze iryo bara baciye banyegezwa ahantu hatazwi abanyororo bari mu ibohero rikuru rya Gitega basaba kwabo bantu bo hano ni mu gihe abandi banyagihugu badafunzwe bumvise ivyiryo bara bo bamenyesha ko leta ya CNDD-FDD yihaye umugambi wo gutoteza no gukorera mabi abanyagihugu aho bari hose ngo nkico co gushinga igikorwa imbonera kure hamwe n'abahoze bakorera iperereza co guhohotera no kwicira abanyororo mu mabohero ngo n'ububisha bw'indenga kamere leta ya CNDD-FDD wizobavako abarundi bishwe mu buhinga bw'ivyuma babanze batumerera mate inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya n'ayandi twabateguriye hano kuri radio Haguruka
Haguruka abarundi humuragiye gucatuvyaye muvyeyi wa twese abatoteze ibibondo vyawe bakaguhagarara munda bakiba bakica bakangaza amarira y'abavyeyi ntabatera ikinya turababona humuragi uguciza gumye umutima kuko uracafise intwari zirangwa n'ukuri n'ubuntu zikazira kubunda hageze kugarukira impfuvyi n'abavyeyi humuraburundi bwacu ragirya basokuru baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu tuzokwamba twitangira abanyagihugu twiyubaha kandi twiyubahiriza komera abarundi kandi mukomeze n'abandi mwimi miti n'inzanko zidashira indwara zo kwikunda no kudaca bugufi dushire imbere ibikorwa byo kugarukira icato byaye komera abarundi kwibanga riranga intwari rikazira kwihora rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga rikazira amacakubiri mu bonse rimwe hagarara rugabo barundi dukomeze urugamba rw'amahoro dufate mu mugongo imfura zacu ishaka ubutwari n'ubuntu biturange maze tunyaruke bwankuba mu gutabara bene wacu kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwe igihugu kiri mu menyo y'ingwe icese gisomwe na inareza
na gatatu abashikiranganje batanu harimwo umwe yaserukiwe bagiriraniye ikiganiro n'abanyagihugu bo muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura bane mu ntumbero yo kugira bamenye ico abanyagihugu bavuga bona cane cane ko bucasozegwa umwaka w'ikoreshwa ry'amafaranga ya leta y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ushira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu kisagara baganiriye na radio Haguruka batubwiye ko abo bategetsi bishakira kwerekana ko bari mu kazi ngo ariko ntaco babamariye ngo ibisata nka vyose barongoye ntibavyitaho abo bategetsi ngo bishinga gusahura amatungo y'igihugu inkuru na Abel Nzambiman
Abo bashikiranganje uko ari bane n'ubutungane umupfasoni Domine Banyanyimbona uw'inyubako Diodone Dukundane uw'intwaro yo hagati mu gihugu Martine Iteretse hamwe n'uwo kwivuna abansi ibibazo byabaze icyo bikaba bidasiba kwibonekeza eka mbere ngo kuri iyi ntwaro ya CNDD-FDD abanyagihugu bavuga ko bamaze kubyakira Icyabajijwe umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martine Iteretse ni kijyanye n'iduga ry'ibiciro uwo mushikiranganje Martine Iteretse asigura ko atawundi muti atari gukora cyane kugira umwimbu wiyongere ariko ku kijyanye n'isima isukari hamwe n'ibinyobwa bya Brarudi Martine Iteretse amenyesha ko atarundi rwitwazo asaba ko ubonye ababidugije ibiciro boce bamurya akara wenyene agasaba n'abajejwe intwaro kuhabera amagabo nayo kibazo cyagarutse mu gisata cy'ubutungane nuko akibonekeza abacyamanza bajuragiza abanyagihugu. Umupfaso ni Domine Banyanyimbona umushikiranganje w'ubutungane asaba abacyamanza kwisubirako bikubita gashi no kuza baravugana mu guca imanza. Avuga kandi ko ugwego rw'abahuza rugiye kuronswa vuba ibikoresho bya nkenerwa nk'impapuro, amakaramu, kwiyunguruza n'ibindi. Agahamagarira abo bahuza kumenya itegeko ribagenga kugira bamenye ibyo barekuriwe n'ibyo batemerewe. Nayo ku kibazo kijyanye n'inyuzurira yibonekeza mu makaretiye amanga y'igisagara cya Bujumbura, Diogene Dukundane umushikiranganji mu byajejwe harimo inyubako avuga ko umuti urama w'icyo kibazo ari kwimuka muri ibyo bibanza. Akamenyesha kandi ko leta iriko iraraba ko byokunda uruzi rusinzi rugahindurirwa inzira rusanzwe rucamwo n'urugo hasabwa uburyo bwinshi. Abanyagisagara baganiriye na radio Haguruka batubwiye ko abo bategetsi bashaka kwerekana ko bari mu kazi ngo ariko ntacyo babamariye. Ngo bisata na byose abo bashikiranganje barongoye ngo nana kime kiboneka ko kibitayeho. Ngo nibibuka ko bari muri ibyo bibanza kuvuga abanyagihugu ngo bishinga gusahura amatungo y'igihugu gusa. Bakabona ko ibyo kubagendera ari kugira bumvirize gusa atacyo bihindura ku buzima bw'abanyagihugu. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD ngo bukwiye gukomborwa ngo kuko ntacyo bubamariye.
Na wewe Abele Nzambimana urakenoye buramatari w'intara ya Rutana aragirizwa n'abadandaza bo muri komine ya Giharo ko yivanga mu bikorwa byabo ku nyungu ziwe bwite. Abo badandaza bavuga ko uwo mutegetsi ababuza gushorera ivyimburwa byabo mu yandi makomine. Ingingo mbere bavuga ko aribo bayifatiwe bonyene, naho bamwe muri abo banyagihugu basaba umushikiranganji mu byajejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu gukurikiranira hafi ico kibazo. Hari n'abandi bavuga ko atacizere bafise ko hari ico hinduka, ahubwo umuti nyawo ngo nuko intwari ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD yotembagazwa kuko irangwa no kurya ibiturire gusa. Inkuru twateguriwe na Aline Munezero.
Abo banyagihugu bo muri komine ya Giharo bidogera buramatari w'intara ya Rutana Olivier Nibitanga bagizwe ahanini n'abadandaza b'ibyimburwa, bakaba bagiriza uwo mutegetsi kwivanga mu bikorwa byabo ku nyungu ziwe bwite. Olivier Nibitanga aramutwa intara ya Rutana ngo ababuza gushorera ibyimburwa mu yandi makomine yaba yagize intara ya Rutana nyene canke ayo mu zindi ntara bihani mbibe. Abo badandaza bakavuga ko batangazwa no kubona ari wafatirwa iyo ngingo bonyene mu gihe aho mu yandi makomine baza kurangura ibidandazwa aho muri komine ya Giharo atankumanzi aho baheze bakayipakira amakamyo. Bamwe mu banyagihugu batashimye guha amajwi radio yanyu Haguruka bashikiriza ko umudandaza ahirahiriye agashorera ibyimburwa mu yindi komine ngo atangishwa ihadabu riri hagati y'ibihumbi amajana 5 n'umuriyoni mu mafaranga y'amarundi. Byongeye abo basanzwe batunzwe n'umwuga w'urudandazwa bavuga ko banarungitse intumwa kugira zije kubaza buramatari wa Rutana ibijyanye n'iyo ngingo abona ko ariyo kubakandamiza. Ariko rero Olivier Nibitanga aho kwakira abo bari baje bamwitura ngo yaciye akura uwitwa Eric Ndikumana yahora aserukira abo badandaza amusubiriza n'uwitwa Emmanuel Ntungwa nayo. Ibyo byose nk'uko bivugwa n'abo badandaza ngo byerekana ko uwo mutegetsi yarongoye intara ya Rutana yisuka mu bitabura aba mu gihe ari abadandaza ubwabo bahora bitorera abaserukira. Abo badandaza baranegura kandi ingendo uwo mutegetsi yerekanye aho ngo bari bamutumiye mu birori byo kwigina umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Uwo munsi ukaba usanzwe uhimbazwa ku wa mbere Rusama uko umwaka utashye, ariko ahigiharo abadandaza bakaba bashimye kuwuhimbaza ku munsi wa gatanu igenekerezo rya gatanu Rusama. Abo badandaza bakiyamiriza amajambo yo kubatyoza yakoreshejwe na buramatari wa Rutana Olivier Nibitanga aho yarafashe ijambo. Naho bamwe muri abanyagihugu basaba umushikiranganji mu byajejwe harimwo intwari hagati mu gihugu gukurikiranira hafi ico kibazo, hari n'abandi bavuga ko atacizere bafise ko hari cyo hinduka ahubwo umutinyaho ngo nuko intwaro ikomoka ku mugambi ya CNDD-FDD yotembagazwa kuko irangwa no kujya ibiturire gusa
turagushimiye Aline Munezero kuri iyo nkuru amakuru twabateguriye kubashikiriza uyu munsi igenekerezo rya 16 rusama 2023 naha arangiri ndabashimiye mwebwe mwese mwashimye kuyakurikirana subiye gushimira abamenyesha makuru bafashije kugira ngo aboneke nibagiye uwatumye amajwi ashobora kubashikira jewe dondo dyembaza umutima nariko ndayabashikiriza ndabike banoye imana na ihorane namwe na gahwane na ubuta.
Dukeneye amahoro arama.
Haguruke
haguruke abarundi haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka na demo.